Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphula apha siza ke nombaka Bennett Parker ukhutshwa pha yi-agent yakhe umlumzana uMike Makhapu uthi uMike Makhapu makavele kacacise malunga nekamva likaBennett Parker uthi ke uyile pha eJoburg bahlala phantsi ke no Bennett Parker bazama ubuze umbuzo kuba Bennett Parker kusukela apha ubheka kweliphina icala wathi uBennett Parker umfana omdala usebhizi izinto ezecoaching okwangoku kona kona usalinde nekhaya izathu useveyo kwinto yokubana ke ingabe ithini na yona uthi kuMike Makhapu ngokupheleleyo ke bona noBennett Parker balinde into yokubana ke ikhaya izathu sithathe isigqibo kodwa bathi ke nasiphi na isigqibo ke esizawuthathwa ikhaya izathu sibawasamkela kodwa uthi beqatha ukujonga uBennett Parker kasenandawo phaa yokudlala phaa kuqela lekhaya izathu bawulinde into yokubana ikhaya izathu sizamcingela okanye izawuthini na ngoBennett Parker waphindwa ibeka into ethi ke ufuna icacisa into ethi ke abantu abaninzi bangabi naxhala uBennett Parker kanoba sahlupheka wazilungiselela uBennett Parker oba kubomi esadlala weyazi into yokubana olusuku lokubana ke abeke phantsi iibhutsi zakhe lizawufika nanini na uthi kuBennett Parker wazilungiselela ke elakhe ikamva wagqitha ke lapho wathi umfana omdala ke uyayazi into yokubana ke abalandeli abaninzi bebengasafuni uBennett Parker buyele emabaleni futhi eyazi abalandeli abaninzi ngaba ke bebesoluke bemnqwala kuBennett Parker uthi ke isizathu saloo nto yena enguMike Makhapu ebengasazi futhi ke ebengasiboni ngoba uthi uBennett Parker ngomnye wabadlali bebezimisela kakhulu iKaizer Chiefs ngomnye wabadlali ke bebeyilwela beyidlalela iKaizer Chiefs futhi uBennett Parker kunetha kunjani ebesilwa enxibe ijezi leKaizer Chiefs uthi isizathu sokubana ke angafunwa ke ngabalandeli ebengasazi uba sisuka phi lo ke nguMike Makhapu ecacisa ke ngemeko ke kaBennett Parker phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs nizawukhumbula ke bakuphulapha intokubana ke uBennett Parker umfana omdala ke obakho ubomi ke wabulungiselela futhi ke esadlala umfana omdala ngulona ke beqhubeleke funda umfana omdala ngulona umfana omdala ke ebenezinto ezininzi ngoka sadlala into ethetha ukuthi ke uBennett Parker usebenzise ingqondo umfana omdala ke esadlala wayazi intokubana ke ixesha lizawufunda intokubana ke kuphele ke ukudlala ibhola kunyanzeka intokubana ke makafumane enye indlela yokuphila yiyo laa nto athi uMike Makhapu ke ngoku balinde iKaizer Chiefs ke ibe yiyo ethi Bennett Parker siya kunika naso isikhundla kanye Bennett Parker makube kuyafikelela esiphelweni phakathi kwethu nawe ungahamba mfana omdala uyozikhangelela ukuphila uthi uBennett Parker ke akanangxaki ulindele neyiphi na into engaphuma pha kwiqela leKaizer Chiefs kodwa ke kwicala ke lokuhlupheka ngeke besenzeka loo nto ngamazwi kaphuma pha ke kwi-agent yakhe pha uMike Makhapu nani ke baphulaphula ke ningake ningene nisto kubana nivanjani ke ngezindaba zibekwa pha yi-agent kaBennett Parker umlumzana uMike Makhapu ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.